Kei te whakahaere, te whare Wānanga o Awanuiārangi I tā rātou kuru tetenga haka tuawhā ko Wānanga Rau, Pūkenga Rau, Taumata Rau, te ingoa. Kei reira ngā mātanga haka o te wānei e kōrero ana mō te haka, ka whakawhiwhia hoki ngā karahipi a te matatini I roto I te roanga o te kuru tetenga nei, ki ngā tauira e whai ana I te tohu toi Māori. Anei rā a Timothy Chakiwai.
E tui tui ana I te mātaurana Māori ki ngā taumata tikitike o te mātaurana Pākehā.
Ko te kaupapa matua o tēnei wānanga, ko te Wānanga Rau, Pūkenga Rau, Taumata Rau, ka whiriwhiri rātou I tētahi huarahi I roto I wērā tāhuhu kōrero, hei whai mā rātou I te anamata.
He whakapārikarika te wānana o te rautoki a toi, ā, he a taruku ki ngā hōhonutana o tēnei mea te kapahaka, te toi Māori.
He hui whiriwhiri, he hui whera-whera, toha-toha kōrero e pāna ki tēnei āhuatanga e ngā kautia nei e tātou.
Ko atu tēnei wānana I atau mai te tau 2020.
Me ki he hōtaka wēnei I roto I te whare wānanga Awanuiārangi.
Koe nei te tau tua toru o te matatini e whakawhiwhiana I e nei momo karahipi, ā, hei tā rātou, mā nā tawira anō e para I o rātou ake huarahi.
Kua wa karahipi he tautoku I nā wawata o nā kaiako o ā pōpō.
He mea me tēnei mō ngā tāngata I haramai ki te ako, mō tā rātou whānau. Ko te nuinga o rātou pia he timatanga ki tēnei mōmō karahipi, engari ko tō mātou he tautoko noa.
E ko tahi rau toru te kaunā tawira mai nā kura kapa haka o te pae runa, te tohu paetahi anō hoki.
E tuitui nei tēnei here I wāinga nui, ia mātou o te whare wānanga o Awanuiārangi me te matatini. Kātahi hai whakahuruhuru I te ara kaimua I a rātou. A eke noa I tēnei ara pautama mātauranga mutunga kore.
E whakanui ana I te karamatamata o tēnei mea te haka, mā te whakarono ki ngā kōrero o rātou kai taumata tikitiki me te whakawhiwhi karahipi anō hoki. Timothy Takiwai, Te Karere.